Ake siqale eqaleni ohambo lwethu eqaleni kwenhlekelelo yethu. Welcome to yazi ukuthi isinto sisenkingeni enkulu. Umhlaba usenkingeni. Umhlaba ugcwele ukuphithizela, ugcwele ubuhlungu nesihluku kanye nezinkinga ezisizungezile. Lokhu kusezindabeni, cabanga ukuthi wonke umuntu osemhlabeni namhlanje uyabona ukuthi thina njengesizukulwane siyabantu sisenkingeni enkulu futhi kubonakala singekho isisombululo ebunzimeni obusizungezile. Konke lokhu kwaqala ekuqaleni. Ngakho ake sibuyele emuva ekuqaleni kwenhlekelele. Phela ekuqaleni kwendaba uNkulunkulu wadala umuntu futhi icebo lakhe lokuqala laliwukuba sibe ngumfanekiso wakhe, sifane naye ncemishi. Sifuze imvelo kanye nesimo sikaNkulunkulu. Genesis 1 verse 26. UNkulunkulu wathi, lokhu kusencwadini kaGenesis isahluko sokuqala, khona ke eqaleni. UNkulunkulu wathi, masenze abantu ngomfanekiso wethu, basifuze, babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, nezinyoni zezulu, nezinkomo, nomhlaba wonke, nezilwanyana zonke ezingabuzelayo emhlabeni. UNkulunkulu wenza umuntu, inhloso yakhe ukuba umuntu uzakubusa, ukuba umuntu uzophatha, umuntu uzobusa phezu kwalokho uNkulunkulu ayekudala emhlabeni. UNkulunkulu wambeka umuntu endaweni ebizwa nge-Eden, wamnika imiyalo mayelana nalokho ayivunyelwe ukukwenza kanti nalokho owayengavunyelwe ukukwenza. Lokhu kubalulekile kakhulu ngoba sibuyela ekuqaleni lokuthi umuntu waba khona kanjani ngesikhathi uNkulunkulu edala umuntu. Esikuthola ukuthi njengengxenye yobulunga kokudala kwakukhona imingcele ethile, kwakunemingcele. Konke lokhu kwakungumongo womuntu. Umuntu wakufanele aphile phakathi kwemingcele ayivumile. UNkulunkulu wamtshela ayivunyelwe ukukwenza kanti nalokho ayengavunyelwe ukukwenza. Wayengadla izithelo zayonke imithi ensimini ngaphandle kowodwa. Umuthi othile owodwa ayenqatshelwe ukuwuthinta noma adle kuwo. Indoda u-Adam nomkakhe u-Eva abamlalelanga uNkulunkulu, bawephula umyalo. Wazifaka yena kanye nemvelo yonke ebumnyameni nasenhlekeleleni. Umuntu weqa umngcele. Manje noma ngabe ithini indaba, noma ngabe kwakuyimuphi lowo muthi naleso sithelo, iqiniso ukuthi umuntu weqa umngcele ayebekelwe wona uNkulunkulu ukuze aphile ngawo. Uhlelo lomngcele olwalubekile ehlelweni lokudala lwachitheka. Le mingcele yayibekelwe ukwahlukanisa ukukhanya nobumnyama, ihlukanise ukuhleleka nokuhlakazeka, ihlukanise okuhle nokubi. Imingcele yayimisele lokho. Imingcele yayimisele ukugcina umuntu ephephile, iqinisekise ukuthi sihlala ngokuphepha nokuhleleka zonke izinsuku zokuphila kwethu. Umuntu wachitha imingcele, kwase kuba khona isijeziso sokungalaleli esheshayo futhi esinzima kakhulu. Lokhu sibona encwadi kaGenesis, incwadi yokuqala yeBhayibheli, isahluko 3 verse 16 kuya ku-19. Ake siyofunda lokho. Lena incwadi kaGenesis 3, 16 to 19. UNkulunkulu uyakhuluma. Emva kokuphambuka komuntu noma aphule imingcele, umuntu wonile phambi kaNkulunkulu wathi kwesifazane, ngiza kubangela ubuhlungu obukhulu ekukhuleni kwakho, uyakubeletha abantwana ngobuhlungu. Nokho abesifazane babebeletha ngaphambi kwalokho namangazi, lalini icebo likaNkulunkulu, kodwa lena kwakuyingxenye yesijeziso sokuchitha imingcele nokungamlalela uNkulunkulu. Ngenza ube nzima indlela okhulelwe ngayo, ukubeletha abantwana ngobuhlungu, ukunqanela kwakho kuya kuba sendodana yakho, yona uyakubusa. Wayesethi ku-Adam, njengoba ulalele izwi lomkakho wadla kulowo muthi engiyayele ngawo ukuthi ungadli kuwo, ngalokho umhlabathi uqalekisiwe ngenxa yakho. Uqalekisiwe umhlabathi ngenxa yakho, ngokukhandleka kwakho. Ukukhandleka kusho ukusebenza kanzima uya kudla kuwe zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Uya kukuvezela ameva namakhasi wena udle imifino yasendle. Uverse 19, ngesithukuthuku sobuso bakho uya kudla isinkwa sakho uze ubuyele emhlabathini. Lokhu wathathwa kuwo ngokuba umhlabathi uya kuphenduka umhlabathi. Lawa maze aletha ukufa empilweni yabantu, ukufa nokubola. Wathathwa emhlabathini ngakudala ngezinto ezingavuthiweyo zasemhlabeni futhi uyokufa ubuyele emhlabeni. Lokhu kuyiqiniso. Uma umuntu efa ufakwa emhlabathini aphenduka umhlabathi. Ungumhlabathi uya kuphenduka umhlabathi. Kuyangena ukufa isijezi sokungalaleli sinzima kakhulu. Yini esiyibonayo eyinhlekelele? Okokuqala, ukufika kanzima kule mpilo yesikhathi nasempilweni ebhubhayo. Kufika kanzima. Okwesibili, kunobungqubuzano phakathi kobulili okwaqubuka emhlabeni. Ungezwani phakathi kwesifazane nowesilisha. Ngisho nomhlaba esiphila kuwo waqalekiswa. Wazi kahle kamhlophe ukuthi uma uyeka isiqebhu somhlabathi kuzomila ukhula kuwo. Awusoze wabona kuvela izitshalo ezingakondla ezizimilelayo zikwenzakalele nje, kodwa kuzokhula ukhula. Kufanele uvikele ukhula, kwenza ukuthi uvundise umhlabathi ukuze ukwazi ukuthola okuthile kuwo. Ngamanye amazwi, indawo esihlala kuyo yaqalekisa. Ukusebenza kanzima nokukhandleka kwaba isabelo somuntu. Kufanele asebenze, kufanele ajuluke, kufanele ukhathale ukuze uphile. Kufanele ukhandleke ngokusebenza ukuze uphile. Ukufa kuyamfica umuntu, abuyele emhlabathini lapho evela khona, ngoba isikhathi sizobehlula bonke abantu. Akusho lutho ukuthi wenzani. Lapho ukhula uba buthaka futhi ekugcineni isikhathi sizokwehlula ngoba sonke sizofa. Ubudlelwano obusenzelele kanye nobuhlobo phakathi kukaNkulunkulu nomuntu bephula, leyo inhlekelela esewelele kuyo isintu, futhi kuleyo nhlekelela kuvela bonke ubuhlungu obusemhlabeni, zonke izimbi, lonke unya, konke ukuhlukumezeka. Bonke ububi esibuzwayo nsuku zonke buvela eqinisweni lokuthi umuntu akazange alalele lokho uNkulunkulu amtshela ukuthi akwenze. Umthombo wayo yonke le nhlekelela, nalo ongcolisa inhliziyo yomuntu, umoya onamandla obizwa ngoSathane. USathane nguyena owafika ensimini wakhohlisa umuntu. Igama elithi Sathane lichaza ukuthi ophikisayo. Lo ophikisa konke uNkulunkulu afuna ukusungula. USathane ukhohlisa ayenge umuntu ukuba avukele umyalo kaNkulunkulu. Uthembisa ubuhle yize empeleni kukhona ububi. Uthi izinto zizolunga yize noma empeleni umuntu ezibhubhisa yena ngezenzo zakhe. Lezo zimiso zisekhona emhlabeni, izimiso ezifanayo zenkohliso, izithembiso zamanga. Abantu abafuna izinto abangasozi bazithola, bese kuthi isiphetho sakho konke kube ububi, ubuhlungu kanye nakulahlekela. Leso isimise esifana sekhona emhlabeni kuze kube manje. Ake sikhulume ngesimo sokomoya esibi esizithola sikuso. Ukungalaleli okukhulu ensimini yase-Eden kudala ukuthi isimo sakomoya esibi esinobumnyama sicace ezindaweni ezimbili. Ukhona ukwenzeka ngesikhathi umuntu engamlaleli uNkulunkulu encwadini kaGenesis ezinsukwini zokuqala kokudala. Kwacaca izinto ezimbili ezisobala futhi konke ukuhlupheka kwabantu namhlanje. Into yokuqala, inkohlakalo engaphakathi enhliziyweni yomuntu. Inhliziyo ichaza ukwakheka komuntu ngaphakathi, imicabango emzweni kanye nasezinhlosweni zakhe, ubunjalo bekambo yomuntu. Inkohlakalo engaphakathi enhliziyweni yomuntu, lena incwadi kaMark chapter 7 verse 21 kuya ku-23. Nakho okusho iBhayibheli, ngokuba ngaphakathi enhliziyweni yabantu kuphuma imicabango emibi, ube esinikeza ubufebe, ukweba, nokubulala, nokuphinga, nokufisa, nokushinga, nenkohliso, nokungabi nanhloni, ukungabi nanhloni kusho ukungcola kwawo wonke amazinga nesimo esibi nokuhlambalaza nokuzidla nobuwula zonke lezo zinto ezimbi ezivela ngaphakathi zimngcolise umuntu. Ukungcolisa kuchaza ukuthi okuvela ngaphakathi kwenza indawo yomuntu ibole ikhiqize isenzo esingalungile abangasenza. Ngakho enhlizweni kuvela ukungcola. Kusuka ngaphakathi enhlizweni yomuntu kuvela imicabango engcolile nobufebe nokweba nokubulala nokuphinga nokufisa nokushinga nenkohliso konke lokho esikubona emhlabeni kulesi sikhathi. Kusuka enhlizweni yomuntu futhi kwenzeka lokhu uma umuntu engalaleli uNkulunkulu ekuqaleni. Kwakunokungcola ngaphakathi enhlizweni. Ngakho kunokungcola okusuka ngaphakathi kuphumele ngaphandle. Okwesibili. Into esibili esibonayo eyadala isimo esingesihle sokomoya ukuthi ukungalaleli kwaletha ukwenyuka nokwanda kohlelo lobubi lwababusi ngokomoya emhlabeni. Uhlelo lwababusi bokomoya phezu komhlaba. Ukungalaleli okukhulu ensimini yase-Eden kwadala isimo sobumnyama sobubi bakamoya sibe namandla okusebenza emhlabeni nokuletha ukuhlupheka nobumnyama ezimpilweni zabantu. Akekho ukubona lokho. Lokho umkhakha ongabonakali empilweni yomuntu. Kodwa emkhakheni ongabonakali empilweni yomuntu kukhona umoya wobumnyama obusayo ochithwe ofika ngokungalaleli lokho okufaka ukuhlupheka nobumnyama empilweni yomuntu. Kudala izimpi, kudala indlala, kudala usizi, kudala izifo, kudala izinkinga ezibhekene nomuntu emhlabeni. Bheka lo mbhalo encwadini yabaseFesu chapter 2 ukusuka ku-1 kuya ku-2. Siqhumeka kulokho sibheka umgomo. Ninake umbhali uthi, nanifile ngeziphambeko nangezono zenu, enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe, ngokombusi wamandla omkhathi, nilandela izindlela zalelizwe nezombusi womkhathi, ongumoya okumanje usebenza kubantwana abangalaleli. Lokho kuvula umkhakha wonke wempilo yomuntu esiqonda manje. Kunombuso womkhakha. Emkhakheni wokomoya, umbuso, uhlelo oluhlelekile lokubusa emoyeni. Kanti nathi, emhlabeni esihamba ngeziphambeko nangezono, silandela ezindleleni zalelizwe kanye nezindlela zombuso wasemkhathini. Umoya okhona osebenza manje kulabo abangalaleli, owanikwa amandla wadedelwa uNkulunkulu phezu kwethu ngesikhathi umuntu engamlaleli. Nangu omnye umbhalo kwabaseFesu chapter 6 kuya ku-12. Ithi ukulwa kwethu, impi esibhekene nayo, asibambene nenyama negazi, sibambene nemibuso, nabaphathi, namandla obumnyama balomhlaba kanye nabomoya obubi emkhathini. Nako ke futhi, le ncwadi isinika uhlelo oluhlelekile lobumnyama obusizungezile, abaphathi, imibuso, amandla obumnyama omhlaba, umoya wobubi emkhathini waphezulu. Ngakho zimbili izindawo zesimo somoya obubi owachithwa ngoba umuntu engalalelanga uNkulunkulu futhi aphula imizimiso. Okokuqala, ukungcola okungaphakathi okuvuka ngaphakathi enhlizweni. Kodwa kwesibili, isimo sobubi esemkhathini wokomoya esanikwa amandla futhi sachithwa futhi siphila kuleso simo. Siphila esikhathini sobubi obuqhamuka ngaphakathi nokucindezelwa imimoya ephila embusweni womkhathi. Lesi isakhiwo sempilo yomuntu. KwabaseFesu verse 6 verse 11, yilokho esikutshelwayo. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu. Abantu bahloma izikhali ukuze bavikele. Ukuhloma izikhali ukwenzela izinto ezimbili. Okokuqala, ukuze ukwazi ukulwa ngempumelelo. Kwesibili, ukuze uzivikele. Hlomani zonke izikhali ukuze nikwazi ukumelana namaqhinga kaSathane. Lelo gama amaqhinga lisho izindlela zakhe, amasu akhe, imigibe yakhe, noma ukuyenga kwakhe. Ngakho lolu hlelo lombuso wokomoya lunamaqhinga, lunemikhuba, luyabamba, luyayenga, lubeka izinto eduze nawe ukuze uwe. ukuyenga ukulimaza ukumosha impilo yakho kodwa uthi hlomani izikhalo zikaNkulunkulu zivikele ukuze uthathe indawo yakho futhi ume igama elithatha indawo yakho lisho ukuthi melana nezimo unqobe ungamelana futhi unqobe amaqhinga amaso imigibo kanye nokuyenga kaSathane unqobe lamavesi asitshela ukuthi sizungezwe uhlelo lobumnyama ongabonakali oluhlose ukubhubhisa konke okulungile ezimpilweni zethu futhi yiko lokho okudedele phezu kwethu ngokulalela uNkulunkulu ngakho isimo lesi umuntu wehlulekile ukwenza obulindeleke uNkulunkulu wawa ngokujulile esimweni sokona sinjani isimo sinjani isimo
what is the situation
umuntu akanayo indlela yokuzisiza noma azikhulule akanayo indlela yokuzibuyisela esimeni sokwamukeleka phambi kaNkulunkulu ngamanye amazwi ulahlekile ulahlekile umuntu ngaphandle kaNkulunkulu ulahlekile akanayo indlela yokuzisiza noma azikhulule angakwenza kuphela kulwa azikhandle futhi acindezelwe uhlelo lombuso osemoyeni Isiphi isimo amandla obumnyama asededeliwe emkhathini futhi inhloso yawo ingokubhubhisa umuntu ivimbele ukubuyela ebuhlotshweni noNkulunkulu yileso simo sethu isiphi isimo sethu inhliziyo yomuntu umongo womuntu ungcolile futhi indlela ebuyela uNkulunkulu ibhaliwe umuntu akana kuyithola indlela Yileso isimo esinto esizithola kuso. Kuleso simo kungena iqhawe. Kungena iqhawe elingu Jesu Kristu. Kungena iqhawe elingu Jesu. Sisibhekile lesi simo, sabuka ukusungulela kwaso, sabuka nokuthi saqalwa yini. Sikubhekile nokuthi yini eyayidalelwe Eyadalelwa isimo sabheka futhi nesimo somuntu emhlabeni kulokho kuphela kwethemba kuleso simo kwangena iqhawe igama leqhawe uJesu Kristu uNkulunkulu uqobo lwakhe wathumela uJesu emhlabeni umoya ongcwele wambeka esizalweni sentombi eyayibizwa ngokuthi uMaria isimangaliso sento umhlaba ubungaza ukuzalwa kwakhe ngeminyaka yonke ngomkhosi abawubiza ngoChristmas noma Christ mas okuchaza ukuthi ukuza kaKristu wazalwa eBethlehem eMiddle East eStebeleni ebubheni emndenini wabunjwa esizalweni sentombi nto igama layo uMaria uthunyelwe yizulu kepha uzalwe emhlabeni kubalekile kakhulu lokho uthunyelwe yizulu akathunyelwa ngomhlaba uthunyelwe yizulu kepha uzalwe emhlabeni Uyena kuyaqala ukuthi kube nokuhlangana okupheleleyo bobumsulwa nobulungiswa bezulu nobuntu obubhubhayo nempilo yasemhlabeni elawulwa isikhathi. Uyena ukuhlangana izinhlelo ebezingeke zihlangane. Uthunyelwe izulu kepha uzalwe emhlabeni. Yileyo imfihlakalo kaKristu. Kuyena kuyaqala ukuthi kube nokuhlangana okupheleleyo bokumsulwa nobulungiswa bezulu kanye lokuhlangana nokufa kwesintu nempilo yasemhlabeni elawulwa isikhathi umunye noNkulunkulu futhi uvela kuNkulunkulu uyindodana kaNkulunkulu ngokuthumela uJesu uNkulunkulu uveza uthando lwakhe kithina 1 John 4:9 uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa uNkulunkulu wathumela ezweni indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba siphile ngayo ngiyacaca ba uma uzibuka ngokulandelana kwazo lezi zinto uma ubheka inhlekelele eyasehlela esazilethela yona ngokungalaleli thina sibe simelwe ngumuntu wokuqala uAdam The corruption is unleashed inside the heart of man. Kukhulula inkohlakalo enhlizweni yomuntu. Awudingi ukufundisa abantwana uqhamba manga. Kepha wedinga ukufundisa kuba bakhuluma iqiniso. Siphuma esizalweni sinenkohlakalo ngaphakathi kithina. Uyadinga ukubafundisa abantwana ukuthi bahloniphe, bafundise nobuqotho. Udinga ukubafundisa ukukhuluma iqiniso. lesimo sakhulula inkohlakalo enhlizweni yomuntu futhi sanika amandla omkhakha obumnyama ubonakala ohlose kubhubhisa nokuhlupha ukuze singakwazi ukusiza kulokho. Kufike iqhawe elikhulu livela ezulwini. Lizalwe njengomuntu liphuma esizalweni sowesifazane. Kepha akayena omhlaba, uthunyelwe izulu, uzalelwe emhlabeni. Ngokwenza lokho uNkulunkulu uveza uthando lwakhe kithi. Uthando lukaNkulunkulu lwabonakalisa, lwavulwa, lwembulwa, lwaba sobala kubo bonke. Yilokho okuchazwa igama kubonakaliswa. UNkulunkulu wenza uthando lwakhe lube sobala kubo bonke ukuze wonke umuntu ozokwazi ukuthi umdali wabo ubathanda ngempela. Uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi. UNkulunkulu wathumela ezweni indodana yakhe ezele yodwa isizathu salokho ukuba siphile ngayo. Singafi, kepha siphile. Singadikibali, kepha sibe nethemba. Singabi aba ngenazi izimpendulo, kepha sibe nesixazululo. Singabi abanqotshwayo, kepha sifinyele kunqobeni. Yena uJesu, hayi nje indoda elungile. Yena ulungile, kepha akayona nje indoda elungile. Ungcwele, kepha akangcwele nje kuphela. Ufike emhlabeni ethunyiwe, umsebenzi awunikwe uYise. Umsebenzi wakhe ukwephula amandla esono ahlupha isintu sonke. Ukwephula lawo mandla. Amandla esono enza abantu bawele njalo ekungalungini benze okubi. Ufikele ukuzokwephula amandla esono esihlupha abantu bonke. Uzozinikela insindiso kubo bonke ababelahlekile. Insindiso ingumusa wokusindisa kubo bonke ababelahlekile beqonde ekwahluleleni nasesihogweni. Ukuzosibuyisela esimeni sokwamukeleka phambi kaNkulunkulu. Uze ukuzonika isinto isiqiniseko nekusasa elingunaphakade nesiqiniseko sokuphila emva kokufa. Uze ngomsebenzi. Futhi lo msebenzi usaqhubeka ukwenzeka emhlabeni. Lo msebenzi usenziwa namanje. Lo msebenzi wayithinta impilo yami eminyakeni ngo-48 eyedlule ngenkathi ngingena ebandleni. Ngangingamazi yena. Ngihamba ngenhlanhlatha, wavula umnyango, ilokho ayekuzele emhlabeni. Encwadini kaLuke chapter 19 verse 10, isho lokhu, umbhalo obaleka kakhulu, ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo, ukufuna kusho ukuthungatha, ukuthungatha wena, ukufuna wena, ukukulandela, ukudala amathuba ukuthi usindiswe. Indodana yomuntu ize ukufuna ukukusindisa okulahlekileyo, ukuthungatha wena akuthole. Udala amathuba. Ithuba kungaba umngane okhulume naye, elinye ithuba kuba uthole uKristu ngokugula noma ngokunye abanye balethwa abangani babo uNkulunkulu. Indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Ufikele ukuzokuthungatha akuthole. Sonke esihlezi lapha namanye namhlanje esimaziyo uNkulunkulu wasithungatha, wasilandela ezimeni esasikuzo zokuphila, ezimweni ezinhle noma ezibuhlungu, ekubusisekeni nasebunzimeni. Zonke zazidalwe nguye ukuze zingilethele ukucacisela bese zenza senza isinqumo. Weza ungifuna wasithola. UNkulunkulu ufuna ukusithola uze ukusindisa ekubhujisweni nokusinikeza ikusasa. Indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Incwadini kaLuke 15 verse 3-7. Ngifuna ukufunda lo mbhalo ngoba uqala ngokuthi wayebalandisa umfanekiso. Ngakho ake sibuyele emuva sibe la uJesu ekhuluma khona. UJesu baxoxela indaba. Nathi sifuna ukuzwa le ndaba uJesu ayixoxelela abantu ababemzungezile. Wayebalandisa lo mfanekiso ethi, uthi kubona, uma umuntu enezimvu eziyikhulu, eyodwa yazo ilahleke, lo muntu uzokwenzani? Angeke yini ashiye ezi-99 aphume ayofuna afune leyo eyodwa elahlekile aze ayithole? Yaze yaba yinhle le nkulumo. Akazukufuna aze afumane na? Akazukufuna wena aze akufumane na? Siyayizwa intshisekelo kaNkulunkulu ukuthi afinyelele empilweni yakho ukuze alungise indlela yakho. Kuverse 5. athi eseyitholile aseyithatha ethokoza uyayiseka manje uyayiqukula ayibeke emahlombe akhe ubuyisela lemvu endaweni ephephile amandla akhe angcwele asesebenza kuwena ukubuyisela endaweni ekufanele athi eseyitholile ayitshathe ethokoza esefika ekhaya ameme abahlobo nomakhelwane athi kubo thokozani nami ngokuba ngiyitholile imvu yami ebilahlekile
In the same way he said.
Uthi ngendlela efanayo ngithi kanjalo kuyakuba khona ukuthokoza ezulwini ngesoni esodwa esiphenduka kunabalungileyo abangamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye abangasweli ukuphenduka lapho uJesu uxoxa indaba esambulela ukuthi ngempela kwenzakala enhliziyweni kaNkulunkulu kanjalo kuyakuba khona ukuthokoza ezulwini ngesoni esinye esiphendukayo kunabalungileyo abangamashumi ayisishiyagalolunye sesishiyagalolunye abangasweli ukuphenduka lokhu kukhombisa intokozo ebakhona kwelikamoya ezulwini uma kukhona ophendukela uNkulunkulu kulona lo ohlezi lapha namhlanje osezinikele kuKristu Jesu kwaze kwaba nomzuzu wokuqhuma kwentokozo ezulwini ngempilo yakho ungahle ungakuboni wena awubonanga futhi ngaleyo nkathi kepha ngamhla unikele impilo yakho kuJesu kwaqhuma intokozo embusweni kwangaphezulu kwaqhuma intokozo ezulwini nabalungileyo abangu 99 abangasweli uphenduka yilena inhliziyo nobunjalo bukaNkulunkulu owasidala uJesu xoxa enye indaba kuLuke 15:8-10 uthi noma ngumupho wesifazane othi enezinhlamvu zesiliva ezishumi uma elahlekelwe inhlamvu ongakhokheli ongakheli isibane ashanele indlu yonke afunisise aze aluthole uma njengoba ulalele kahle uyaqhubeka aze athole uma njengamanje ulalele iphimbo lami uqubuka enhlizweni yakho umuzwa wokudonseleka kuNkulunkulu noma umuzwa wokulahlwa qonda lokhu wokhela isibani ushanele indlu yonke uNkulunkulu usebuthungathe ngokucophelela ukuze afike kule ndawo okuyona athi ukuba alithola abize abahlobo nomakhelwane athi thokozani nami ngokuba ngilitholile uhlavu lwami obelungilahlekela kanjalo namazi sebenzisa lo mgomo empilweni yakho kanjalo kuyakuba khona ukuthokoza ezulwini ngesoni sisinye esiphendukayo izindaba ezimbili ezikhombisa into esemqoka kakhulu ukuthi intokozo kaNkulunkulu ukubungaza kaNkulunkulu ezulwini kuwela phezu kwalo ophendukayo ebuyela enkosini Ake sibheke ukuthi wenziwa kanjani lo msebenzi sesiwubonile umsebenzi kaJesu lo msebenzi ungokuthungatha nokusindisa abalahlekileyo umsebenzi wakhe ukufunisisa nokuphelela umsebenzi wakhe ukushanela indlu yonke umsebenzi wakhe ukulandelela izimo zempilo yakho ukuhlangana nawe endaweni eseyiqokiwe ngenkathi enqunywe lapho ezokuvulela khona umnyango ngiyakhulekela ukuthi noma yikuphi emhlabeni lapho uzwa iphimbo lami uma namhlanje kube inkathi yesinqumo ukuthi ulalela iphimbo lami nokuthi uyazizwela enhlizweni yakho ukulahla kwesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu usefikile emplweni yakho ukuvulela umnyango useyishanelile indlu usethi ungathe zonke izimo zempilo yakho usekutholile ufuna ukutshatha emahlombe akhe akubuyisele emva ngentokozo endaweni ephephile ake sibheke ukuthi wenziwa kanjani lo msebenzi John 1:28-29 njengoba siwulandela embhalweni engcwele lokhu kwenzeka eBhethani iBhethani indawo engamakhaya noma idolobhanyana isempumalanga komfula eJordani lapho uJohane wayebhabhadiza khona uJohane wayebhabhadiza abantu kulo mfula ngakusasa uJohane wabona uJesu uJesu wayesezoqala inkonzo yakhe emhlabeni uJohane wayengumandulelayo owayeze ngaphambi kwakhe ukuba kuvulele indlela ngangomuso uJohane wabona uJesu eza kuye ekhuphuka ngomgwaqo uJohane washo into esemqoka nebalekile kakhulu ngifuna uyize ngokuchophelela into uJohane uthi beka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe umchaza kanjalo uJesu umbiza athi iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Njengoba esho lokhu uJohane ukhuluma namaJuda anomlando wokuxhumana noNkulunkulu kulo lonke iTestament elidala. Umlando wabo siwulanda emuva kuMose. Uma uJohane esho kanje kukhona akuvusayo emhlabeni ngoba le nkulumo isibuyisela emuva kaMoses nomshikashika wakhe wokuhola abantu bakaNkulunkulu ebakhipha eGibhithe ngezinsuku zikaFaro. Kwehla izinhlupheko ezesabeka zivela ezulwini ngenkathi uNkulunkulu aphula amandla ombuso kwase kwenzeka into emangalisayo. Ake sifunde ku-Exodus 12:21-23. Sifuna umgomo kule ndaba eyenzeka kudala. UMose wayesebiza amalunga e-Israyeli wathi kuwo, hambani nizithathele amawundlu ngokwemindeni yenu, nihlabe iPhasika. IPhasika. Kulolu busuku kuzokuba khona inhlupheko eyesabekayo neyokugcina ezokwehlela eGibhithe. Ingelosi yokufa izokwehlela emhlabeni ibulale amazibulo kuzo zonke izindlu zaseGibhithe. Wonke amazibulo emihlambi yezinkomo esemaqeleni azokufa. Kulobo busuku kuzokuba nenhlupheko engakaze ibonwe emhlabeni ngaphambilini. Iyeza ekupheleni kwale hlupheko uFaro owayengumbusi waseGibhithe lasemandulo uzozikhulula zonke izigqila. UNkulunkulu uzobabeka bonke labantu esandleni sikaMose ozobahola ohambweni olwa ezweni lesithembiso. Konke lokhu kukhombisa umgomo noma iphethini lendawo esikuyona namhlanje. Khona lapho uMose wabiza amalungu akwa-Israyeli wathi, lalelani, nakho engifuna nikwenze, tholani iwundlu, ulibiza ngewundlu lePhasika, abese banikeza imiyalezo yokuthi yini okumele bayenze uverse 2. Uthi, nothatha isithungu sehisop, ihisop yisihlahla, nicwilise egazini elisengcengezini, nibhece ikhothamo nezinsika zombili zomnyango ngegazi elisengcengezini, ikhothamo elendawo enqamuka umnyango ngaphezulu, izinsika lezi zehla ngaphambi komnyango, nibhece ikhothamo ngezinsika zombili zomnyango ngegazi elisengcengezini. Akuyi kuphuma muntu umnyango waleyo ndlu kuze kube sekuseni. Nihlale ngaphakathi endlini, ngaphakathi lapho kukhona igazi ekhothameni nasezinsikeni. Uverse 23, ngokuba uJehova uyakudabula uyokushaya abaseGibhithe, nanxa ebona igazi elisekhothameni nasezinsikeni zombili, uJehova uyakudlula kulo mnyango. Angamvumeli umbhubhisi ukuba angene ezindlini zenu ukuyobulala. Yileyo ndaba yewundlu lePhasika, indaba yensindiso ngosuku lwengozi, indaba yesivikelo sikaNkulunkulu noma insindiso kaNkulunkulu ngosuku la ukuphila kuchithwa, ngosuku lapho kufika inhlekelele emhlabeni, labantu basendlini futhi bagcinwe bephephile, inhlekelele iyedlula kubo. Kungani? Ngoba babulale iwundlu lePhasika base besebenzisa ukuphila kwalewundlu, ngoba ukuphila kusegazini. Basebenzise ukuphila kwale wundlu bakubheca ekhothameni nasezinsikeni zeminyango yabo. Nantso-ke indaba, yilokhu okushiwo uJohane uma ethi, bheka iwundlu likaNkulunkulu. Emva kwalokho sibona umphostoli Paul ebhala ngoJesu ethi kwabaseKorinte 1:5-7 uthi, ngempela uKristu, uJesu Kristu, iwundlu lethu lePhasika lahlatshelwa thina. Iwundlu lethu lePhasika lahlatshelwa thina. Ngempela uKristu, iwundlu likaNkulunkulu, iwundlu lethu lePhasika lahlatshelwa thina. Ngenkathi igazi noma ukuphila kwakhe kubhecwa kwimikhothamo nezinsika zomnyango wempilo yakho, inhlekelele, iziphambeko, ukufa, amandla esitha ayadlula kuwe, uvikeleke. Kuphele nje, kuphela nje uma uhlala ngaphakathi kwenqaba yaleyo nsindiso uKristu iwundlu lePasika ngenkathi uJesu efa esiphambanweni entabeni ngaseCalvary wanikela ukuphila kwakhe ngenxa yethu njengemvu yePasika ogazi lakhe elalimele ukuphila kwakhe lanikelwa kuNkulunkulu esikhundleni sethu emva kwezinsuku ezintathu uNkulunkulu wamvusa ekufeni ekhombisa ukuthi ukufa sekuphelelwe amandla akho ukusibopha ingona phakade ukufa kuphelelwe amandla akho lokho kuqalisa ezivumelane esikhulu ezosihlomulisa yilokho okusebenza ngobizo wenza ukuzofuna lokusindisa kulahlekelayo uyiwundlilo yethu lePasika wanikela ukuphila kwakhe esiphambanweni eCalvary waphalaza igazi lakhe umzimba wakhe wabhotshozwa laphalala igazi lakhe igazi laba ngumnikelo kuNkulunkulu nalo mnikelo wenzelwa thina wasivulela ithuba wasinikeza ithemba lokho kwaqalisa ingxoxiswano enamandla emva kwezinsuku ezintathu efile wavuka kwabafileyo wabuya waphila futhi wazibonakalisa ukuthi uvukile kwabafileyo ukuthi ukufa akusenawo amandla kuso isintu ukuthi singafa siphinde singene ekuphileni ngakho Go 1 John 1 verse 7. 1 John 1 7. Ithi uma sihamba ekukhanyeni njengoba naye esekukhanyeni sinobudlelwano omunye nomunye negazi lika Jesu noma ukuphila kuka Jesu indodana yakhe iyasihlambulula ezoneni zonke igazi lika Jesu elimele ukuphila kwakhe liyasihlanza noma liyasihlambulula noma liyasikhulula ezonweni zonke ake sibheke okwenzekile lesisivumelwane sokukhululwa nokuhlandululwa nokuhlanzwa nokusindiswa siqaliswa ukuvuma kokukholwa okumelwe kuphume ezindebeni zethu kuqala kanjalo ke wawenza umsebenzi wafa isiphambanweni igazi lakhe lanikelwa kodwa kumele kuqaliswe ukuze kusebenze futhi kusetshenziswa ukuvuma ngokukholwa okuphuma emlonyeni wethu siyakubona lokho kwabaseRoma chapter 10 verse 9 to 10 uPaul uthi uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi futhi uma ukholwa enhlizweni izinto ezimbili ngenhliziyo yakho lena ebikade yonakele manje usuyakholwa lokho kususa ukonakala kuhlanza ingaphakathi uma ukholwa ngenhliziyo yakho futhi uvuma ngomlomo wakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uzakusindiswa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo ukuthi ungumsindisi ukuthi wanikela ukuphila kwakhe ukuthi uyaphila akafile uyaphila uma uvuma lokho ngomlomo wakho futhi ukholwa ngenhliziyo yakho isimangaliso somsebenzi wokomoya siqala yesenzeke ngokuba ngenhliziyo yakholwa bese kuba ukulunga bese kuthi ngomlomo uvume ukukholwa bese uyasindiswa kukhona la uma ukholwa ngenhliziyo yakho bese uvuma ngomlomo wakho uqalisa ukuthile imfundiso ukukhulula ukubuyisela ebudlelweni noNkulunkulu iminyango iyavuleka ukuqala uhambo lwempilo iye phambili kuNkulunkulu ukuyohlangabezana nezimo izehlo uNkulunkulu akumisele zona empilweni yakho izibusiso namathamsanqa akulindele uNkulunkulu uvula umnyango owawuvalekile uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi ukholwa ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uzakusindiswa abaningi benu abangilalele bayokhumbula lo mzuzu ngenkathi bekholwa base bevuma ukholwa ngenhliziyo lo ngumsebenzi wangaphakathi ukuhlabeka enhlizweni bese ulungisiswa kodwa uvuma ukukholwa kwakho okusenhlizweni ngomlomo wakho kube ngumsindiso ngakho ke siyasindiswa emandleni nokubusa kwesono yilokho esisindiswa kukho amandla nokulawula ukwenza okuphambeneyo ukulawulwa isono ukulawula ukugwegwa nokuba abagwegwile ukulawulwa ukusonteka ukulawula ukwenza njalo izinto ezigcina sisola ngazo siyakhululwa kulokho amandla nokubuswa isono siyasindiswa emandleni kaSathane asibhubhisa nakho konke okusezimpilweni zethu ukuqinisekisa ukuthi kusasa lethu elokungakhungatheki nobuhlungu nokuzisola siyakhululwa kulokho kulawo mandla osibhubhisana wonke esinakho empilweni kodwa futhi siyasindiswa ukuya esibuso isihogo saphakade siyasindisa ekulahlekweni futhi siyasindisa nasekujezisweni uNkulunkulu kodwa yini esamukelayo samukela amandla okuphila impilo elungileyo uNkulunkulu athokoza ngayo ngokupheleleyo amandla okwenza lokho amandla angaphakathi amandla nosizo luvela kuNkulunkulu lokuphila impilo elungile impilo uNkulunkulu athokoza ngayo samukela isiqiniseko sokuthi ukufa akusona isiphetho sethu ukuthi emva kokufa kunobuhle nokuphila okungulaphakade ebukhoneni bakaNkulunkulu samukela isiqiniseko lokho uqiniseka lolo lwazi ukuthi ngosuku uphefumula okokugcina ukuthi awuzukuphela ukuthi ngesikhathi uyeka ukuphefumula kulokhu kuphila kwasemhlabeni ungena ekuphileni okukhulungu naphakade ngoba uJesu wavuka kwabafileyo useyinkosi nomsindisi wethu yini esamukela samukela amandla samukela umusa samukela ingcebo kaNkulunkulu ebhekiswe kithina kulokhu kuphila lapha ngazo zonke izinsuku uma sahamba kulokhu kuphila sisahamba ebunzimeni esingabhekana nakho sihamba phakathi kwezinqumo okufanele sizenze sihamba phakathi kwazo zonke izinto ezingxenye yalokhu kuphila kokwenyama kodwa kwenzeni lokho samukela amandla nomusa kaNkulunkulu usizo lukaNkulunkulu isibusiso sikaNkulunkulu ingcebo evela kuNkulunkulu eqondiswe kithi kulokhu kuphila njengomsebenzi wokukhanya umsebenzi okhanya ovela ezulwini ukhanya phezu kwathi ngenxa yokuthi usutholakela awusalahlekile manje usekukhanyeni awusekho ebumnyameni ngokuhamba kwesikhathi sisahamba noNkulunkulu uzoshintsha ukuphila kwakho akusendaweni emthokozisayo yilokho esikwamukelayo umsebenzi wensindiso wenzeka ngomzuzwana umsebenzi wensindiso wenzeka ngomzuzwana instantaneously sibheke inhlekelele eyasehlela sibheke okukhiqizwa ububi benhliziyo ekunikeni amandla uhlelo obumnyama olucindezelayo losihlukumeza sibheke iqhawe eleza emhlabeni lithunywe izulu kodwa lizalwe emhlabeni sibheke umsebenzi awuzele owodwa qhwaba futhi onamandla okufuna nokusindisa bonke abalahlekileyo sibheke ukuthi sifuna kanjani futhi asifuna kanjani futhi asithole asibeke amahlombe akhe aze asibusele endaweni evikelekile sibheke ukuthi owesifazane ofunisisa inhlamvu uhlavu olodwa obese lahlekile wabe seshanela indlu yonke waze wafumana lolu hlavu walufunisisa ngesineke sibona inhliziyo kaNkulunkulu esilandelela esifuna esibuyisela endaweni yensindiso sibonile amandla ewundlu lephasika uJesu Kristu enikela igazi lakhe ukuze thina sikhululwe ukuze sikhishwe ukuze sisindiswe ukuze senziwe basha lo msebenzi wenzeka ngokuphazima kweso awuthathi isikhathi eside wenzeka masinyane uma nje ukholwa bese uvuma ngomlomo wakho okuthile okumangalisayo kokomoya kwenzeka lo msebenzi wenzeka manje instantaneously wenzeka lapho ubhekana noNkulunkulu khona la khona manje ngalomzuzwana noma ngabe ukuphi uhleli endlini yakho uma ngilalele endizeni emotweni uhamba emgwaqeni noma ngabe kuphi lapho khona noma ngabe ukusiphi isimo yenzeka manje lokho uvulelekile kubo bonke lokho buhle ba akuye ngezinga lemfundo yomuntu akusoko ubuhlanga noma ubuzwe noma ngabe umuphi umuntu noma ukuphi noma ngabe ungubani uvela kuphi noma isiphi isimo sakho esidlule okwenzile ngaphambi akusho akusho lutho ukuphila kuqala kulomzuzu wokukhulumisana yilapho bonke kwenziwa kusha okwakuqala kuyakhuculula uNkulunkulu akulibale bese uqale kabusha yingakho sithi kwamukela uJesu uzalwa kabusha kusho ukuthi uqala ngalesikhathi wenza lokho kukhulumisana lapho ukhona enhlizweni bese uvuma ngomlomo wakho konke okungekuhle konke okuthinte impilo yakho kuyashabalala emehlweni kaNkulunkulu bese eqala kabusha bese ethi kusukela ngalolu suku isiqalo sempilo yami nawe kothi lapho uma uphambi kaNkulunkulu ebahluleleni angeke esakubalela owakwenza eminyakeni ewu-20 edlule uzoqala lapho nahlangana naye khona yilapho oqala khona izinto kuyithuba lokuvuselelwa ungakanani ukuhamba kabusha noNkulunkulu lo msebenzi wenzeka ngokushesha lokhu kukhulumisana kuvulelekile kuwo wonke umuntu singasindiswa ngomzuzwana bese sisuswa ekufeni siye ekuphileni ngamandla kaNkulunkulu nanka amazwami okugcina uNkulunkulu ukhona ureal uNkulunkulu uyaphila ukhona insindiso ngoJesu Kristu ikhona amandla okuguqulwa uphile impilo elungisisiwe akhona akuyinto nje esemqondweni nje izokuqinisa izobanakalisa ukuphila kwayo kuwe izoguqula wena nakho konke okuzungezile ayatholakala khona manje right now amandla entsindiso ayatholakala manje kulelizwe elaphukileyo lelizwe ilize libhidlika inhliziyo yomuntu ibolile angeke yenziwe ngcono sisazoqhubeka sikhungathwe imibiko yezinhlekelele izimpi kwaphuka isihluku nobubi angeke kwaphela kuze kube isiphetho uJesu abuye azolanda labo abakholwa nguwe kodwa phakathi kwalokho kunale lithuba elikhazimulayo lokuhlengwa insindiso abaningi benu abahleli bengilalela namhla ngiyazi nje enhlizweni yenu yabo lokho ngathola ubuqiniso kwa ngisiqiniseko sobuqiniso bensindiso neqiniso lokuthi uNkulunkulu angathatha impilo akhombise intando yakhe necebo lakhe ngempilo yakho akuhambise phakathi komusa wakhe kanye nezibusiso zakhe zonke izinsuku zokuphila kwakho ake sikhuleke ikhulekela bonke laba abangilalela namhlanje babayehla ngamandla akho ngalamazwe esingokhulumile amazwe okukhuluma amazwe ethemba mazi eqiniso amandla kamoya wakho ongcwele ahlabe izinhliziyo kuze kuthi zivuswe ukukhanya akukhanye ebumnyameni bezinhliziyo namhlanje yenza ukukhanya kwaNkulunkulu kuphumele kithi ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu
In the name of Jesus.
Egama lika Jesu.
In the name of Jesus.
Yebo usilalele inkulumo futhi kungenzeka uma ongcwele ukukhombise isidingo sokuthi unikele inhliziyo yakho kwiNkosi uJesu Kristu. Umvumele alethe uguquko emplweni yakho uma uthanda ukuya phambili. Ake uvale amehlo akho inhliziyo yakho ithule bese usho lo mkhuleko omfushane emva kwami. Nkosi uJesu ngiyakholwa ukuthi wafa wanikela ukuphila kwakho ngenxa yami. Ngiyakholwa ukuthi wavuka kwabafileyo ukuze ungiphe isiqiniseko sokuphila okungolaphakade. Ngiyakwamukela manje njengeNkosi nomsindisi wami. Ngihlanze kuso isimo sami sokona ungiphe ukuphila okusha sha okukuwe ngiyabonga ngokunginika insindiso ngiyabonga ukulungisisa ukuphila kwami noNkulunkulu ngakho ngithanda ukunike izinyathelo ezine ezibalekile manje ngoba sewunikele ukuphila kwakho kuKristu Jesu ngifuna ukunikeza izinyathelo ezine ezibalekile okumele uzenze masinyane okuqala fonela lo omazi ukuthi uyikhola eliqotho kuKristu umazise ngokwenzile lokhu kutshela abantu abanye ngensindiso yakho ethi akubalekile kakhulu okwesibili zitholele isihumisho esisha seBhayibheli cela izaluleko uma udinga usizo. Qala ngokuthola ukuthi uJesu ungubani ngokufunda izincwadi zamavangeli. Ngikululeka ukuthi uqale ngevangeli kaMarko, incwadi kaMarko, bese ufunda uzama ukuthola ukuthi uJesu ungubani ngempela. Bekhuluma ethini? Bezithini izifundiso zakhe? Funisisa kumazi uJesu ngokwezwi likaNkulunkulu. Okwesithathu, masinyane qala ukuba yingxenye yebandla eligxilile, eliqotho, elikholwa yiBhayibheli. Lapho impilo yokulunga kanye nosiko mpilo oluhle kuyinto ebalekile ezalokho. Thola ezaloko kubangani bakho abakholwayo abazelwe kabusha uma kwenzeka. Kodwa iya ebandleni elilungile. Uma ibandla olithola lingahambisani nayo yonke ndalo ufuna elinye. Kodwa yenza isiqiniseko sokuthi uyahambisana nemigomo, amagugu ezimfundo zalo, isiko mpilo nayo nje uqobo. Lokho semqoko. Okwesine, ngifuna uqale ukukhulumisana noNkulunkulu noma uqale ukukhuleka. Khuluma noNkulunkulu ngempilo yakho, ngezinto ezimbi nezinhle. Kungathi ukhuluma nomzali okunakelayo. Khumbula ukuthi manje uNkulunkulu sengubaba wakho sizulini futhi ufuna uqonde lokho empilweni yakho. Ngakho ke zenze lezi zinto ezine ngokuphuthumayo. Futhi ungaphinde usilalele lesifundiso sonke ukuze uthole ukuqiniswa nokukhuthazeka usaqhubekela phambili. Manje ikusasa lakho selivulelekile phambi kaNkulunkulu. Ngakho yaphambili ubusiseke kakhulu. UNkulunkulu akubusise.